umunsi wahariwe impunzi ushitse mu gihe hari abarundi barenga ibihumbi 300 basanzwe barahungiye mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Ushitse kandi mu gihe havugwa ingorane nyinshi cyane mu makambi y'impunzi, cyane cyane ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'umutekano muke, hohoterwa mbere n'ibindi bibazo byinshi. Rero tugarutse ku kibazo cy'inzara, amakambi yose ari mu ngorane zikomeye cyane, kuko mwumva buri gihe hahora hariho kugabanywa kw'ibifungurwa hirya no hino mu makambi atandukanye, haravugwa kutaronka ibyo kurya mbere bikunyurwa na hamwe mu nko muri Tanzania, ingingo ziguma zifatwa zo guhohotera impunzi bakazibuza gusohoka, bakazibuza kuja kurondera ibyo kurya. Murumve biheruka kuvugwa muri Malawi, aho naho nyine bari kubaronyura ibintu mu gufata impunzi zisanzwe zaragiye kwiyungunganya mu miji, nazo nyine zirirukanwa zisubizwa mu makambi. Ibi byose rero kandi bikaba bigiye kunyura ikibazo cy'inzara yari isanzwe ivugwa mu makambi y'impunzi, kuko ababa bagiye kwiyungunganya kenshi baronka ico barya n'ico bagaburira imiryango yabo barasize mu ikambi. Mu mutekano muke naho kandi uyu munsi ushitse mu gihe havugwa ingorane zikomeye mu bihugu bitandukanye, muri Tanzania, muri Uganda, muri Malawi, muri Congo, n'ahantu biboneka rwose ko impunzi ziriko ziramere gwa nabi cyane, abantu bicwa ntibimenyekane, ntibamenye babishe. Murumva ibimaze igihe ivuga mu Bugande, aho abarundi barenga 12 mu mwaka umwe gusa bamaze kwicwa, gushika uyu munsi nta matohoza, nta umenya ngo bishwe nande. Rero n'umunsi uje by'ukuri impunzi zifise ibibazo bikomeye cyane, arico gituma rero twebwe muri CEDH Vicare dusaba ubwa mbere na mbere amakungu asanzwe afasha mu gisata cy'impunzi, kugira ngo ibibazo bihari muri iki gihe nk'uko nabivuze ibibazo by'inzara torega umuti. Tugasaba kandi n'ibihugu byakiriye impunzi ku gukora ishoboka byose kugira ngo zibeho mu mahoro n'umutekano, abakorerwa ihohoterwa bihagarikwe, abakora ubwo bwicanyi abahanwe, gutyo impunzi zibeho mu mahoro n'umutekano nk'uko amasezerano y'i Geneve yo mu gihe cy'1951 yasinywe ko n'ibihugu bitandukanye mbere birimo ibyo byakiriye impunzi yubahirizwe, izo mpunzi zubahirizwe mu gateka kazo.